tende wagonfi wakwashkuru hawe tulinensanse shikalamba panu mayanshikwishi apita tatwala ndapo nenuishi wiliyakwalesa efyo tulechinisho kweva tukwashala panono ilandwe ili wabantu baleka bile lya chishinka yala tada muchalo echo ndilinevesa tupele opportunity shuko yakumpa kwishi wiliyakwalesa elyo katukose shekwa mano Tuli mumila wa saita tu, kino trela nda, mu Liberty Radio, mu Mporokoso, elio Kasama Radio, elio na Isunga, mulaba so upio wa isui kebwa Ngwango Musenga District, tuwaele tule tandala munche ndeshimo, kufiambe ishuku, kwe mila wa sawa Isunga, tule po sechi peshaman, tuwami po shoko, wa muinde mushi, kwa mulunda, Elio na ku kuchisongoko tuamiposha tuali mfati vale kutika kwa kapoli yoko nsioko ama mfuwa kwa shukuru lesa pale kanchetu lesa kalati tamuamona ama tambare kurilako mliemila basa imbishi lefika imbi afika mo imbi afiko kanchikuma nsioko treto terapantu waka sama radio vale po sama tamba kumansara na Muchinga province Waisunga na vo, wapo usa kufiambe ishikonse kupontuni uko, elio kuya fikafia wanfuwa kwa ishikulu, mpulungu mbara yonseyo, kwa ushia matamba, ukuya na kufumana, ukuba mkwe katesabi, aba wanfuwa kwa ishikulu, kufirima ya, wa firima ya, ukubale katana na masumbu ya firima ya konzi uko, mkwaye, konse kudiaba na wakualesa, amatamba yalefika bwino bwino kunsumbu konshoko lesa pare sana tumiaba konshuba kwa ishikulu ba evangelist mkonda ba elder mbanga maron elio tulina ba ed deacon mugara joffrey elio nombonshuba kwa ishikulu abale bombela kuni mboba director wesu ba skawumbwe friday ebo tumiaba mma studios muno tule misengela bwino bwino kumila basa yonse itatu tule sengela naba naba kwalisa Abali, Mundo Mumporokoso Studios ba Simon Euna ba Crispin Gentungrush Mundo Mumporokoso Elio ba Nilenda Nevumba Mundo Msenga Bonse Elio Nentungrush Shonse Mundo Mkasama Chilonga ino chonse na ba konfawa konka ino program Tule tina lesa mipale tule isha nipa kubasengela
Amen
Lesa pale sana Tuikele mungistesha mpela iliwe chishinka chilingile chafuma Pintu chava muri Yesu Kristu tu Peter chapter 1 eliam verse 12 eichonsha vyo wamlekelesha kumibusha kuwa ifintu neliam wafishiba no kuikashiwa mchine ichi avapo present truth ichi shinkecha panchita echo avantu tavali tondolo vale lila vale kuta Pantu vale kabile landwe ili apanchita yavo kulingana na chapter 21 Verse 11, Elio na 12, Isaiah, the burden of doom. He calleth to me out of sea. Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If he will inquire, inquire, return. Come, ichisendo cha kwa duma. Rekuta kuline okufuma msia, weka linda. Nishanyuru wabu shiku, weka linda, shanyuru wabu shiku. Kalinda atila, uluchelo luleisa, nobu shiku leisa. Ngori waku ipusha, ipusha, ngori waku ipusha, ipusha. Yaluluka, elio no kubwela. Ishitopo tufikile. Vamayona batata indume elio nengkashi. Tuleka bila leso kutulanga ichishinkecha panjista tulipo. Ka tutashie kuleka lesa tusokolele fia leka bila lesa wakwa Israel. Wemfumu yesu tule kutotela. Mwomfu obe na pepa na tuishiba na wasuka. No kutumemi ntapendwa ya ba malaiko kwekata matamba. Kumila basa yonse itatu. Kule kaba na wabibu ngonfu echi nechove. Bele loru sengo muntu nsio mwina kuluba. Mfumi hapo, apatu Afrika ni pamfu anomweo. sosa abantu batirete muntu asosa ni Yehova bantu wenga wasosa takuli winga kupelo mulandu mwishineli ya kwa Yesu Kristu iwenga olelanda takuwa wa milandu na bonse bakateka nesha mfumba konfuafi atuwa asosa ni lesa chitecha ibela mchungulo chele elomuli Kristu infumu. Amen.
Amen.
Turela ndo mtole lando kweba the three smart snipers bake paya batatu abe paya wino wino smartly no ishiba no kuishwa kweba tina ba kuipaya now falunga balanda ya ma snipers mwadiwe shiba ma snipers niba di haba kuwata ama assassination ya kupapaya kweba tinga na abe la mo pwemi nile ne mfuti nga yari la gani pampu miyaton tele ifwile yafuma pampu mi no ishiba no ipaya yomuntu nani they kill smartly. Mucharo chino tualafwa nokuta shaba le kuipayoleba tachi nokubatacha nokuya tumukutanta mokweba tindelomba kwe mfua abantu kulombe mfua no ishiba tichi baleme moni mfua elio tre totales pantu chalefwa yokulanda alingile arch sokolo la mfwe eko filifi anka mefle chitika mufyo tuwa ishibo kweba tifia kutuafwa no mbefi ingifi baleme moni mfua. The three smart snipers rekabila mchungulo chelelo lesa tulange aba ifipondo fitatu ifyo satana ala abomfya mkuipa ya abana besu mkutuipa ya no kufumia kwa abantu pachalo na pakulekeresha ukukana kusuka abantu mfwen satana abombela pali counterfeit. Lesa ngati tuwe chintu, satana afwile aingila mo, achipange mchimpa shanya. Ndeka bila ukumibele ingila, ishi wili ya kulanga satana ifi ya bomba ngechi mpashanya. Umfweni, milimo yaba tumwa chapter 2. Apande kwa tulangi shanyefi na bomba bakwa shukuru konsoko bale kutikila, ifyo satana bomba ngechi mpashanya. Panu mana wapokela maka ya mpashi wa mshilo, aba tumwa. Aba linga basambi, panu mbana basambi, la baita qualify, panu maya 3.5 years, no mbana wali ngo kushara wale vomba. Mumfu elu wapo kela maka umfashi wa mshilo. Pieta ale shimikila, chapter 2 verse 22, elwa ayalu lame nso yakwe, no kulole shaba yuda, elwa ameba atishari. He men of Israel, hear these words, this Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as he yourselves also know. Imwe umfweni, mweba na Israel, mweba ntunsebe na Israel. Mumfwe, finishi balingiri okumfwa umfweni ama shiwi. Yesu Kristu umwena Nazareth, umuntu uwali approved of God. Ashininkishi wenareisa paka tikenu, elu alande fintu fitatu. Ifyo ashininkishi wenareisa paka tikabandu. One, by miracles, mufisungu sho, wonders, mufipapua, signs, nefya kumwena kwe filangililo. Batwe batishan, ifyo na imwe, mwebe ne mua ishiba. Ministry ya kwa Yesu, ya ishibikirwa one, by miracles, ifisungushwa miracle working. Two, wonders, ifipapua, fina avandu te, tiba chite. Three, signs, ifu ya kumwena kwe, fila ngililo, fiale ngile avandu bashi ninkishi atu, yu ni mesia. Mfwen, wandefu amila nge counterfeit. 2 Thessalonians, Avena Thessalonica, Vachivili, Mumfwe, ifyo nomba Bible, ya tulanga. 2 Thessalonians, elio, tumele ingem chapter 2, elio, pa verse 9. Verse 9, yalandati. Even him whose coming is after the waking of Satan with all power and signs and lying wonders. No, yo, uleisa. Na wale ishila mukubomba kwa satana na makaya kalamba mufisungusho ifilangililo ama wonders ifisungusho na ama miracles and the signs amaka yonse ukupitila mukubomba kwa kwa satana na mwishiba titute sonya itulanga eschatology the end of time impela ya inshita nechibande kuchala abomfya system ibalo ndola bwino bwino mu chapter 2 ya muntu kaitungo kubangalesa no kuikala mwite mpele ale itungo kubangalesa ifichu balela ndati no mdeni shile yakwe akesa mukubomba kwa kwa satana mufilangililo mufisungusho na makayonse kuli Yesu batwe batishan aba bomfi bakwa shukuru kuno batwe bati Yesu ukubomba kwa kwe aleisa aba bomfi bakwa shukuru ukubomba kwa kwa Yesu Kristu lekeni tukumfikishe tumfwe bwino bwino aba bomfi bakwa shukuru lekeni tutste connect kuli kumulaba so waputuka mulaba sancho daisunga tulelo lela baisunga iya trefu abonzo tuendele pamo tuwa totela tikonekte ya gonfu bakwa shukuru umfwe ukubomba kwa kwa Yesu Kristu batwe batishan mufisungusho ifipapua elio na mumaka aya ibela ayo Yesu abombe na yudu kuno batwe bat no leisa wine kuno batwe bokutila aba bomfi bakwa shukuru batwe bokutila na waleisa mumaka nefisungusho elio nefipapua that is counterfeit nomba mfwene katumone ifyo Yesu abombele nefyo satana ala ta counterfeit imi bombele apapo session kwa mano pantwe pali tisambilo nomba the three smart snipers mumfwe bake paya babu saka batatu wino wino chapter 9 Matthew chapter 9 8 verse 35 Bible ya lando kwe bat and Jesus went about all the cities and villages teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Na Kristu Yesu aenda wike mumisumba yonse ne mishi yonse alefunda teaching in their synagogues alefunda and preaching the gospel of the kingdom aleshimikila imbilansu me ya bufumu and healing every sickness and every disease among the people nokunda pa ubulwele bonse nokufunshika konse uku abantu bali nako nabo vyumvuye vyo vitatu number 1 Jesus went about all the cities and the villages mumisumba ne mishi ichale ita number 1 teaching ninchibale mebati sambile nuko bati teaching mukubomba kwa kwa Yesu mwali school teaching he was a teacher li school school balanda ti preaching ale shimikila preaching that is church chilo mipepele he was preaching mapepo chilonga ino a church healing ale undapa that is hospital chipatala Yesu abombele iskulu ichechi elio ne chipatala mwilaba emwa abombele the signs wonders and miracles nimuli fifin tufitatu muskulu teacher muchilongani no preacher hila physician ni muchipatala ukuna abatwe bati no leisa nao na wali no kubombela after Satan akala bombela satana na wakala unda pe fisungusho akula panga ne fipapua na makayonsi ni shibale milati Yesu nga bomfesha maskulu as a teacher nga bomfesha mapepo as a preacher nga bomfesha chipatala as a physician ni shibale milati satana ifintu fitatu ifyala bomfyoko na wila kwa bantu li skulu one mapepo church elio kabri ni hospito ispatala posenshe nikona amano. Mufu ikishino mbefi ala abomba. Nomba mufu ati, Yesu ena, aleva fundo kubalunga mika, aleva shimikilo kubalunga mika, aleva ondapa mukubo, mukubalunga mika, ene cha ishile kutaristo. Mufu ipi, teacher aletaristo amasambilwa ya tuntulu. Yesu wa shirenga preacher aletaristo ichewe chituntu nichili ngiliyo kushimikili wa mufilongani no aletipuputula. Yesu wa shirenga great physician mkutulanga umunda pishu utuntu na mufipatala. Nomba na watuweba kale 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, even him whose coming is after the waking of Satan. Nomba wala isa enale wombela kwa satana na wala wombela muli ififi ndufitato. Efe tuwa ini kamubu shimikilo wale loko lati. There's 3 smart snipers. Te timi fise. Satana ala wonfie skulu. Fintu Yesu ali wonfeshe. Ala wonfie church. Ama pepo. Awonfie na ichipatala. Mukufumiapu avantu pachalo. Elo mwitutuma. Te imu mle shimikila. Umfwe nifyo lesa alelanda. Panfwe ulelanda kufibumbwa fiakwe pachalo. Ala alanda tishani. Umfwe, verse 36, Bible itwebele amashiu, chapter 9, Matthew chapter 9, verse 36, yalandokat. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep, having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is precious, but the laborers a few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers unto his harvest. Anyone mwene chinkupiti ati aiketwe novulanda paliwe na chinkupiti. He was moved with compassion. Ukumona bari ababo ngoteka sent isubiro taba kwete. Ba salangene ngempanga isha kwete kachema. Elu alanda kubasambi. Monen, ubusombo shinavukula. Nomba aba kubomba na aba chepa. Echo pepeni kulilesa wabu somboshi. Kuleka enga tumaba kusombo la vengi. Umfwe nishibula ndoko. Chinkupiti na kolongana. Nomba tia kwete sobilo nishibula ndati. Ama fundishwa iichi nkupiti akwete. Tayari ma fundishi ya kubapele sobilo ya kupusuka. Ama churches valimo as preacher. Tema churches ya kubapele subilo onga vale umfwe mbile ya kupusuka. Ifipata ala vale ya mo, tamuwa li subilo ya kubano mweo. Echo Yesu wa umfwe ulanda, hapa levo umfya muku bakolonga nikawa umfeshe 3 methods, teaching them, preaching to them, and healing them, nishaleti, iseni kuiskuliri tuntulu, iseni kumapepwa ya tuntulu, mwisi na kuchipatale chituntulu. Satana nao, ala abonfia ama skulu, ukubepila mwabu fi, ala abonfia filongani no, kuipa ila mwabantu, na ifipatalo kuipa ila mwabantu, pantu satana abomba na counterfeit. The 3 smart snipers. Mwalanje batu wila posa na inshita. Hama the point. Tuwebe. Fiala wamba shia. Nifi Yesu wa wamba shia. Umfwende wa wamba kwa shikulu. Ile lwe chalo chonze. Tatukwete subira. We are faint. Tatukwete ne subira noko tulea. And we are scattered. Nge mpange shikwete kachema. Nomba mumfwe. Yesu ili wale wamba. Nomba mumfwe. Satana. Ali shibabu ino wino. Ama desires Yesu. Muli fine fin. Tufitatwe mwa wabu kabino kwa Yesu. Umfwe. Satana na velenge mitima Yesu. Number 1, ino nishitanga ta ukwete, chida Yesu alebo mfya teaching, that is school, nga ta usambili lelelo, na abantu bale sekati difontini. Satana kanshi naona ishibatinga palitu abantu bale kabila, masambili, masambili loba mayo kukuntu kuntu mwekele. Mumfwe chimbi chishu. Satana na ishiba ile longa ta upepa na abantu. Tani baneseka. Au mwile ya kufina nguni kucheche. Ale fumuikele ta muikele wino. Nda kwa chitika nguna nguni info ni wani wakamishika. Satana na ishiba tikanshi abantu lelo. Vale fuwaya ama cheche juu kupepa. Na haba kwa hata chimo rao cha kupepa. Echo nao kwisulo tulonga notu wakulufishia mwa abantu. Chikulufibali mchenchi. Na ishiba echo. Satana na ishiba desire ikalamba. Echo kubeli ama shema luwele nga ba sugar, ba BP, ba cancer, imitima. Na ishiba tinga palichu ava ntubale kamila. Vunda pishi. Echo ku sula ifipatara nao. Ifiala avomfia nga ma snipers. Mfwene na ombe fiala avomba. Wali shuka na kushuka. Fantu ifinga na mkwata hawa kumisoko lwela. Ife file bomba ponzo potu wainda tukalae ndaba chenji. Na teno fi. Ni shukwe. Eno mbaba le misoko lwela. Ewa mle pata. Umfweni. Ife tulingiri oku filanda. Pame inso ya shamfumu. Pame inso ya baka teka. Ayu ya baka sambila. Na haba shia sambila. Kuleka na fweba tu. Tutukutulu ketu ishi vyati. Kani tulimu wafia. Tapave cha kutina. Mwema bomifu wako wa shikulu. Nda chinshi tutulinga tina pali chinu echalo, bantu wabomule itina bantu nga imwe, eba panga na mafunde vena no kutoba batoba echo lezo talebe, kelu wabu bantu wabapanga mafunde no mbeo tabende la mwona panono yo echo lezo lekele ni aso se pakweba atina o, kumutima kuveko, wino wino onfwe ko wino, nomba mumfwe plan umfwe, plani plani nishinishi mchibemba uwanishiko, umfwe nombo uwanishiko, nga balanda yesu wale bomba shad afyu minkenye pamo, iskulu, icheichi, elio nechipatala, yours teaching, preaching and healing. Nishwale mebati, umulumbe wachalo, wala apwanishi uteko kwa kwa satana, na wikatanya, apali iskulu, pafwile pava, ichilongani nwama pepo, pava nechipatala. Ukufileta pamo, notu kubombanga separate entities. Bala afileta pamo, paskulu mwala tende koku mwona, paisa paskulu valeta po avachipatala. Kabri paskulu pafwile pava mapepo bifu ava natavala ingila muklasi mkusambilila, bafwile vauma po amasali. Kabri bafwile ava nanokula wonda pila pafipatala pene, pama skulu, ifi trefu atumilange, ifi oleisa atusoseshe. Ukweba tivele nifi alastika no usansobu alasafu mama. Umfwe, nishimugu ipivele ando kweba nga chakweba tuwabula iskulu ichilonga nino nechipatala tuwafleta pamonga fula yesu wabu wambale nomba satana refu wakufumumfia mri inshila nishibale tuweba one mumfwe tuma sentence utu nevodu natilafu wadikishina panga motuma sentence nishibale tuwebo kweba ichantanshi we are going to have worship services in schools before classes livi yaba nitabala amba kusambilila bala ambo kulaba funda ama pepo. Nomba, ava kalava sambilisha ya masari, te masari ya mchipingo, ni doktrini ya kulufiava na mufiava mchipingo kubafumiamo. Balambo kubafundobu fi, ifyo vafuilio kusambila mubaibo, tefu vakula sambila, na ama pepo vakalava ipatahani mubaibo, muskuru, avana, kea. Echole tufia, kamu wana wanu ye, na ama daipa, na kupupula, kare pupula, vaka papisha na echola, kariye kuskulu, mulino kuisa tari great. Huku mwono kwewa, tikanshi hawa natuwa batuwele mufuvanda. Education hii antachi, ni mwema fiyashi, umu anafuida tende kukusambila nisharimu ifumbo. Teti mtu wali umu anakuskulu before, talaishi befili fionse. Umu anavale mufula, fekuli teacher, no kumusamba kuna kuine ngafi isho mwana kuli teacher teka nyeni you will regret imomule chumonati telo na chuwama kanshina batupo kaba na munkama kuna kuine wakalaba sambili shama pepo ubuto otelobo tawate tekela mwemu fiyash umwana kanwafika pari point ya kuti kuti alandati chiba mami bali nkanya chiba dadi bali nkanya mumfwe number two tuwala kuata chinshi chimbi ama cheche zingaisa pamo, no kuleta ama skulu pamo na ifipatala. Ififi ndufitatu. The three smart snipers. Ni smart tulela ndapo. Mle umfona wino, umu anana daipa na kuskulu. Na umfona wino, iye havari amboku yavo, no mbani vana asali. Teka nyeta wishi vechi velememo. Ewe fitulela ndamu ala tupata mweba leri ila mulifi. No mbewe filingiri yoku wa mwela nguri ya kualesha. Number two, chincha latika. Mwala kuata ama teachers. Ebo bala mboku la tuma mufipata, muma schools, kwa la vana ama teachers, bala asambili, chef ya kutena administrative, umu wana kutimuwa mpelo, mutinawa fiyashitaveshi, baticha ba mubala abasambi chenefi ya kula se nyele timufipatala bakweba ati before mwana tala wekila kunga neto lete decide we mufiashi ama orders inga ya ufuma teacher na kwa tensambu iya kula somu anomu tiyo tamuishive na mweba fiashi awelo mwana tamuishive na kuishive mwana bali mula se nyele itinokumu pele mitiyo mushitete kele smart snipers teka nyeni number 3 ni shwele tuwebo kwa wati muri ayama schools senta ya ayama schools umfweni tuwala kuata ama sambilisho maskuru aya shaba ini laine chebo cha kwalesa ya kufumiaba na kubwanyishko kwa kwalesa umfweni ngabanda ati smart sniper kuipa ya kwa tambala na kwenye kuna chile tulo kwa wati umu anamu ni naomunga anda na umbe tonton kanyotaba na bafiashaba na tonton kanyotaba teacher bali mwipaka liomu wana mufyo ba mupele na masambilo na mchebo cha kwalesa taba momu wana imo mleti yao ni nkwa taba na 7 kaishita ukwete poli wonse wonse bali bepa ya munkama no mana mwishiba ife inkama ya lastikila ufwa ni ubali kubali tuweba ububwanga ubu wala bomba muskulu ubwanga wala bomba mchage no ubwango kubomba mchipatala ife yesu wabu mfeshe fia alifitatu yoze teacher Elo painstai moine, yoze preacher, painstai moine, chinshi Yesu chintuwa kwete, Yesu alini hila chipatala, kabli Yesu Kristu bamayo, alini kashimi kila chilonga nilo mapepo, kabli Yesu alini teacher, school, namba mfweni, uwango po wala wombe la nyapa, mungu mfwe kisha mbae babali tuweba guino guino uwanga, mfwe. Chapter 18. Ia kwa Revelation. Revelation chapter 18, lekeni tubelenge pa 23 na 24. Umubalo ndola Babylon, ichimfrunganya imi pepele, nemi tekele, ia la isapachalo, ia la frunganya abantu nse, vonse pesonde. Nomba mumfwe, verse 23, chapter 18, Babylon fintuwa mlondola 18, verse 23. Valanda chan, and the light of the candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth, for by thy sorceries were all nations deceived. No lubuto luanyari teruwa kabalike na kabili muri iwe ishi wili ya kwa shiwinga na nawinga tafi ya konfuike na kabili muri iwe pantu aba makwevo vove thy merchants of the earth aba makwevo apesonde vano mkele ukupitila muri system ya kwa Babylon elo batwe batishan kubulo shivwa kwe ekwa alufisha vantu bonse pachalo umfweni ubulo shi ubwa kwa Babylon wala lufisha abantu mulifi Yesu awe seshemo bali abali scattered ngempanga ishikwete kachemaba wesha ukupitila muli school teacher ukupitila muli church preacher ukupitila muli healer physician hospital ni shikulobaletila satana ena ala lufisha abantu muma school emu ala abalowela no wanga bwakwe ala abalowela muma churches abalo wele na mchipatala. E sorceries, ya kwa Babylon. Njeveni ati, tuwebe nino mbama sorceries, mchipatala, muma skulu, enyo na muma pepo, mumfwe, mumfwe. Nga kwa wogu wangogu wa shupa, nivuli wogu wakweba taule, muna na insengo, nukutanta mole, tanta mata, uishive, e smart sniper, mumfwe ni, na tuye, muskulu, Number one, umfweni ubulo shibwa kwa Babylon in schools. Muma skulu kubula fiaba no kubafunde fisambilwe fishiri mugwanishiko kwa kwaleso kutola Bible muskulu. Fino tulelanda, ububu wangabule bomba muzambia. Elio, kale tu atende kwa kushimikilo kulanda. Ikale ni painshi muba minister, aba bombela kuchiputulu wachama sambilo. Muta revise. Curriculum aba na ba Zambia nga Christian nation batende ko kusambile fituntulu nga na mufilwa mutwebe kuti twapanga syllabus iyo bengala sambila muri RE abana no kusambila bwino mu history titwaba pera history ukusambila bwino the dark ages twaba sambilisha titwaba pera history ukusambila the reformation ifye mipepere ya ishle kule kaba na bakwata polubuto pachevo cha kwalesa the history yaba proconso ba muhambilizi abo bakabwe mani ifyo fibanda fya leta ya ma doctrine umfweni pakwe bati mushininkishe tesheni ama tuyenu ayo isuleni mwishibe fya kuleta mchalo chabu Kristu kulanda kwa kwa Yehova umfweni ubuloshi bwa masukuru wanu ukufunda bano kwati our ancestors came from monkeys apes if you call of Yesu fya afumne kuli bakolwe uwalete ni satana is a sniper, a smart sniper. Abana bali payomo bali bala sungila ba proconso ba kabwe bani kusungila fiko lwateko twafumine. Ukufumisha ko ine ishafumine kulikolwe na bombiro muchata ne chipacho cha kwalesa. We utungilele fyo eiwe fye kolwe ne ndi mwana wa kwalesa. Nda imwe mwe batrine. Tribala ba. Tredja. Amen. Ifone Awe. Awe yo, ichi chisambili no, chadyo na ule chalo. Muma skulu, Yesu alefua tulungike. Edyo na muishi wa muma skulu, batu fundo kwa batu billions years ago. Enya kama billioni kukale, chalo chinote tinakuisha kwa ma billion, it's about 6,000 years. Ewe chalo chikere. Nde ama billioni yafuma kui, ekuleta, nombecho valeto kwa batu revolution. Revolution. Ukweba ati mumfwe kishebu ino wino tuwala mumfwe kisha haba kwa mfwa kwa nshikuru. Number two, mumfwe, muma schools, batu fundensh, muma schools wale fundo kweba ati the authority and the teaching of the Bible. Amaka, elu na ama fundisho ya chipingo, muma schools, te tifisumi nishiwe, na hapa anono kaita fisi endwa seriously. Haba anavali ingirio kumfu hapo na ichevo cha kwale sechi tunturu. No kubafunda wino wino istri tunturu pa mpepele. Noti yara iya bufia kuwa pena na kabu na tuma Bibles to good news. Umabafunia 16 verses vata muna mkanevanu kula fio completely. That is bad news. Tuba pele istri tunturu pa mpepele wino wino pa kwewa tibengeshiba. Neku ama pepuku ntu yafu mwino wino atunturu. Mumfwe. Ifinile seure landa, edo na chua masana, pantu na tuishiba na mweba fulo, na mwebe ne mle umfua, edo le sangale landa, nishalefwe ichalo chive corrected, chende wino wino. Mumfwe, the truth about God, uchishi nkaparua kwa lesa, muma schools, chifundwa shana. Mumfwe, kulinga na theory and the practice, ya secular education, amasa ambiro ya kuchalo, ichi chali bikuwa fe parwalala, it is clear and simple, God does not exist. Lesa tabako, kulingana na philosophy na masambilo ya mchalo, lesa tabako na pa no yo. Bala tuishiko kulingana na masambilo. Echo mtu nga asambila fiyo kuye ntukwe, ewa lewele kweba te, ifyama pepo fia chave, iskuru lialelo, amasambilo nga tutuchenjele ya kutufumia kulibulesha. Number five, mumfwe, the origin of the world. Nga tuwaisa umaskulu, ichalo cha tendekesha. Bala mifunda, revolution. Ababa ntu umaskulu, bachuma mlambobo tuwachi indika ati yooni ba professor. Elo katuishi nefe mbachi indikila. Professor tapari, uku china pama lelo ndolechevo cha kwanza fintu chaba, ema professors. Mwye mwite professor, ushashwa nefe chano cha tendeke, ushashwa puneti chose paru wabulesa, ababe ne mle mwanangu venga baba suru wabale miebe chishinka paru wakualesa, mumulu eva chindamanga ma professors. Noti abalenda mma Hilux, abalenda no kuchindama mwri chinwe chano, ababale tobo lechevo cha kwalesa, abatabali ma professors, abatabali destiny yabo mulilo wa muyaya bantu waona ule chalo mungu nomba devolution penda batu weba tisha nga muwabe kusha wina wina bala meo kwa bati yo kwa li chimu kwa jinichi bola chale vili machile chile pia mwine mwinele chikabila ichi kalamba el chashle lepo kafe pum icho beto kwa bati the big band chale puka, ili chale puka, emu avuika, umu mibuwa tendeke, chale puka, Fimu tivyo fine fya tende koko, tushishi, tukongote, ngombe, na fimbi, ubobufi, ba maona batata. Ifinga fila isika fenechalali, ni ishi, tulela ndo kweba tishani, na fimbi fialo nga fiali ambo kupangiku. Nomba leso kulinga na ne fialo avu mbile, ali, chari po ali pampamika. Ero mfwene, na nguni chino chine chalo, nomo tuikele, nga tuwaona ulafe chino chine chalo, ifi mutende kemuli ba climate change, takuli kwe chalo chimbi, ni chino chine fe takuwa kame chimbile, sako aga kanda fe chino chine. Eo takuwa kame kwa taipi imbi ya bantu na panono yo. Ni mwewe enefe na ine. So muma skuru, na batuvika mo ama snipers, uku tulufia, mumfwe chimbi chinchile tika. Ii system, mumfwe, balando kweba tiro cha tendeke, emo chale puka, emo afunilo mba, the space, time, matters, energy, that now make up the universe. Uvu, wufi, leisa ewa lengele omuntu, ewa lengele nama, ewa lengele fimuti, ewa lengele babemba, ngolefu atarika, ukamone cha light kakunta nshuko tuleo, kulingana na ugula yugu wako. Ena mumfwe, evolution, avali wufi wako alesu. Imote mwa vile nga panjita yako anoa mushiari ya menshi mleti ya itende kelefi ya ona wili abantu bapa ano. Umulilo wa ona wili Sodoma, Gomola, Zeboim, Adima, Ero na Zoa, Iliemi Sumba, Five, imo mleti la chati tike mfile. Ukali wako alesa. Na chino chine chalo nga tuwa entu komulube mbule sari chilayo umulilo. Epo tukashiningisha. Mumfwe. Nomba mumfwe. Chimbi chalenga number 6, the proper foundation for teaching morality. Ino nishita muma skulu, tamuli ukufunda proper foundation for morality. Aba anata vale ishiwa muma skulu, ubusuma elio nobubi, e target, temasa mbilo ya muzambia tulaya ndapo yeka. Ichalo chomse, na bambo ukufunda vana, ukukana ishiwa, pabusuma elio nobubi. The law of God is not taught in schools and the students do not know what is wrong and what is right. Aba anata vale ishiwa, ichisuma na ichibi ni chinshi. Awe na pa anono, fionse chikuru feticha na remba pa board, maskuru ya chalo chino. Ina mumfwe, chimbicha mupamba cha kwebati, the truth about human sexuality, abantu finplesa ava panga, uku ishiwa mwomeno na mayo, tafili imomu katiaka maskuru, no kuishiwa mumfwe, umuchi nchita pali, mumfwe nifilitika maskuru. Little boys and girls, ava na ava anono fie, utulumendo na utukashiana, ino sina bambo kutufunda na ifitika kubedro. Ifete itimuishi vyo kweba tinishaba na vesu vao naika. Imonga mwela ndatiba, mami naba mkushita, fila vale tufunda, naba mkushita umwa na kushopu. Ino lekele miwa tibele fiku chupatala mkupapa, pantu naba tufunde fio. Elo mma skuru fino tulela nda, comprehensive shani yu ati sexual shani, na isa, mma skuru ukula funda ba nefya sex. Nganile sanga chumeba tumweba wene wene baba ntumu. Nimi nukulanda nala ndesho fie. Natona ulecha. Aba nukula bafunda. Ifitika kubedroom pari 3 years. Pari 7 years. Noku filenga na ufilenga we teacher. Wao biology. Noku sonto leso ntapuwa uni atomic bomb. Ufio ufumu buwimi na ufumu buvie. Ngabuwa sanso ufumu buvie. Nefye imwe. Temuwa kwa tomchini. Shi. Echo na vana, vala tende kukula mituka, nga vala mituka, wilala ndako pantu wali mafundesi ya nkama. Webula ndawe. Smart snipers. Nga kuliawe peya vantu pachalo, ni mwema professor, mwema le yumfuati, tuwalikuwa ita masters, ba teacher, mwalisambia, nomba masambilo mkwete yako na wila kwechalo, you are smart snipers, killers, kwipa ya vana baba nenu. Po seni kwa mano mchebo cha kwa lisa. Umfwe na wumfwa kwa shukuru. Eno batu eba tisha. Nda umma cheches. Ngani umma cheches. Mwena chavi papantu. E center. Satana bala ndoko batu. Akeka la mwite mpele. Uleisa kuitungo kubanga lisa. Ngani umma cheches. Mumfwe. Eno nde butoka. Umma cheches. Mwena bala nda tisha. Umfwe. Sorceries of the cheches. Ndo wanga kwa umma cheches. Batu funda shani. Number one. Muma cheches, baadu nivika no mwenso, uwa kumyebwa kwebati, the authority of the Pope, Pope ngala ndataluba, mpiani ya kwa yes, that is sorcery, wangobo, wakwata maka ya kwelelo lubembu wabantu ushiluba ni Yesu Kristu.
Amen.
Philippians 1 verse 1 mwiyo mbele ngama lembelo 1 Timothy chapter 3 mufikena ku chapter 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7 Titus chapter 1 verse 7 to 9 ayuamba lembelo yala ita confirm fumye ni umwenso. Number 2 ubwanga kwa umma churches ni church governance. Uku mwane chilonga ino chimo pachalo kwa chari kwa tena maka pamba mteko. Fino tulela ndakuli mweko ili chaichi ya kweba tubu teko tabusa la kuta. Nga yala nda government ifule ya umfule fufini. That is theocracy, de jule divino. Church yari kwa tena maka uku tungulu na mabuteko. That is the Roman Catholic Church. Eto la tika pachalo. Number 3, uvwanga, ubuli muma pepo, sorceries, uvwanga walenga number 3, 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, the marriage of the clergy. If you po, ukuvindo, muntu kweba, tipaku tuwe shima pepo, ta ulingile, ukweba tuingopa, iwo vwanga, mubaibo tamuaba, echi ngalengo, mulopanga waenda, chawa maya pele fumo kuchila ingopa. We vwanga we, mukatia kama pepo, chimbi chinshi. Intercession of the saints. Abantu kutendeka ukula pepa kuba takatifu eo vale vati we mtakatifu undo mbeleko Bible tayasu milishanga pavo wangogwa kupapa kuyafuka makumuntu nango mtakatifu ati undo mbeleko tapavo muntu pakatika kwa lesaru na abantu ingatulo mbeleko kanofe Yesu Kristu. Ewa kwa taiwa makanenisa mbwisha kutubelelo ukutulo mbeleko kulitata ngole pepa muli pastor leva and Bishop Father Maria and Nanguni Mateo Nangula Niandru Nanguni Joseph Ishweme Mbuta Shakelelo Vali Tulowa Vwanga. Vwanga Vwombi ni Pagatori Yo Muntu Ngafu Ala Kumutuala Takwa Voya Kumutuala Muntu Ngafu Avwekela Kwilo Vakuntu Aliva Mayo Mumfwe muna mumporo koso, mumu, musenga isunga radio, kasama radio kuntwile posa, takwaba, that is smart sniper. Bwanga kutwipa yokuwa munkama, mumfwe, yue milimonga wabomba wino, wake, ile milimo works ile letter righteousness takwaba nangu wombe she milimo ngata wachite chebo chakwa sta wakalonga mikwe infant baptism ulo shuwa ingira mumapepo ukubatisha aba naba nono ne mbatisha kusanza pamutwe wangobo edo batwe batishan supernaturally communicating with those who have died. Ukula nishiani na bantu waba, for that is spiritualism, wanga muma pepo, takwaba, uafwa, mwalomba, kuliba Joseph, kuliba Andrea, kuliba Mateo, kuliba Maria, awa afwati ya titulande na vuta vya ishiwa kantu, wanga mumbi, nichi nishiwa kwa mfiba kwalesa, uku pepa, abantu kulape ndama sari, mchipingo tamuaba, Peter Hemet, ewa pangina rosary, yo twingeta at corona, tamuaba mu Bible, awa mfiba kwa shikuru, wanga mumbi, na mwishi wa wanga bumbia wa mfiba kwa shikuru kutulete lama holy water abantu malesha na menshi mufipatara vazedara na mwika lecha kuti mle songkesha ba businessman abamalesha menshi mma chaiches ingileni mo bambi okupela tax pantu ma businessman kati malesha menshi ingileni mo mwilaso kubali na mashopu na ave na malesha menshi mma chaiches bambi okulipela tax ma businessman akaboto lokame nsha 5 kwacha bade nsha 500 mwalila abantu imwe tina nile saimwe mupeni umuchinshi we bwanga we ubwingile mu mapepo emulira danger takwa be fia sacrifice of mass takwa ba bonfu akwa chikulu ama apokalifo ama buku asha ba inspired muchipingo nga ba tobito ama buku nga ba makabe no temuli puskilo bible bali tupela itun through 6 books ama bonfu akwa chikulu wanga bumbi auricular confession kuya mkutoto shamuma tu yako ashima pepo yolo na lista fya kuti uwo bwanga uwo baingisha monga sorceries muma pepo takwaba ino takwaba abo mfuba kwa shikulu ukulafu kamina na nguku pepa kufivumbwa isilu vifu ba iminika do not kneel down before them te kwe shoku fukama napa no yo takwaba limbo umuntu atingafwa alaba pastate ya kwebati alipakati uku nikumulilo elio kunikumweo alipalimbo takwaba Nesasu minisho mtu ngafu akatushi afe kumushiri. Ichi akonka povu pingushi. Takuwa voku pepela kwa wafwa. Praying for the dead. Uvobu wanga mtu ngafu anishinafwa. Ede mumfwe. Takuwa vensha mumfu wakwasa. The dead praying for you. Takuwa baba fufale kupepela kuna hapa. No, no, yo. Ifyo takuwa ba. Edo takuwa ba. Kushisha mafupa ya bafwa. Icho vetanga relics. Nangula the venerating of the bones. Ukubula mafupa. Ia bafwa kaleo kweba tiaba musiruwayo. Takuwa ba. Guangobo. Edo takuwa ba kuta place. Ama relics, ama fupaya bafwa, pachi ipayro pa autare, pa kumina vashima pepo. That is so saris, wangobo, ama bonfiba kwalesa. Takwabo kubula, Maria as a cold redemptrix, nga inko mkani ya mubu pususho, ukwa kulomba, takwaba, Maria napa anono iyo. Elo kabiri, takwabo kubula, Maria ngowa kutubela koruse, hawe. Takwaba, enyo takwaba mchipingwa kubula Maria nga Queen of Heaven na mfumu wa mumulu, if your Bible ya rikanya. Takwaba, Mary is perpetual virginity, ukweba Maria nina tisunguamu ya ya, takwaba, ama kwa mfiba kwa shukuri yo, Maria kabrite Eva, napa anono Bible ya kanya. Enyo mfua kwa mfiba kwa shukuri, she is not the mother of the church. Tenina wachilonga ni napa anono iyo. Pita, ama kwa mfiba kwa shukuru, teriwe, padia Yesu wakulile chilonga ni no. He is not the rock where Christ built his church. Yes, te chakule chilonga ni no pa muntu. Pantu muntu wa laluba. Techide chiriwe, chiriwe ni Kristo epa kuruwe chilonga ni no chakwe. Mfweni, pita te papa wakubalila po. Ifyo papa te akabepo mu Kristo efe na pita te tame papa iyo. Ama kwa mfiba kwa shukuru. Uku kanyo kupa doctrines that is sorceries. Ama kwa mfiba kwa shukuru. Edo kabili takulifia kushitama ticket nga my indulgence. Aya kuya mku vembu kila po wa shite ticket. Kulibashuma pepwari wala vembu ka nishime mbushare. Takulifia kwa mfiba kwa shukuru. Cheichi achitailu ba. Cheichi ila fumana pamufula ba fuma po. No mbaba achishinka waka shanave mina pamufula wakwa lesa. Mufwa kwa mfiba kwa shukuru. Ama traditions intambi. Isha vuntu, kuno batu kante shilingre shaba equal to the Bible. Inta ambimu wa ikala fumu wa shipachane chipingo Bible. Wala ndama shiwini lesa. Ubovu wanga, uwa ingila mkatia kama pepo. Abo mfiba kwa shukuru. Umfwe ni chimbi chinshi. Takuri kulia inama munshiku. Ngaba Friday na shimbi awe. Teleso wale tefna pa nono iyo. Nomba mumfwe, fimbi, famula ndune insta. Katumiewe nomba wanga. Mufipatala, sorceries. Na kuveli shubwa mfe chapter 18 verse 23 ya busokono. Batuwe batishana. Sorceries, nga mwaya muli mkalamba Webster's Dictionary. Aita komentu kwe batishana. Sorceries iba mfe, eyo veta mchigriti kwe batishana. Fama, kia, ichle pula, sorceries, ubwanga, ubuloshi, nangula, fama, subu ndapishi. Mfe, nomba mchipatala, vala tulo wa shani, patula ndo pafini tufitatu. Elio, kambele ngeotu mfweni tumashutu, utunatisanga, vala ndo kwa tu. Mufipatalo kutulea, ave ngibala fuila, moku vala sofenye letisha kufua. Eko fiabe fibetati, euthanasia. That is mass killing. Muntu, nga kukolo kufua, kwa libe nye letishintu, vala sesha kutu muntu wangu wangu, apwezika. Ilo efina mufishi. Alo fima mwina mfono mwenzo ati yo efu mwela ande. Ifo tulela ande filipwe file embelwe. Mwufwe. In hospitals, the most common lethal drugs, ama drugs yamo, eyo va tupela na po, lethal drugs used by clinicians to assist suicide were high doses of barbiturates, frequently either pento, bito, or seko balabito. Ifyo wabu mfyefyo. Pakweba tibengipa wino wino muntu nga lefo kumuipa. Batweba mufyalo. Munonga tamuli nomba mumfwe. Mufyalo in countries. Umo basu minisha euthanasia. Balandati. Ichi chila wabu practice. One. Bala vula ma drugs combination. Ia ma drugs. Also very widely. Ila ba mumpe tuesha lekana lekana. Kumbi, vala leta imitinga ya gay drug ukuvika mochi veto kwa te benzo dia ya the pines. Eno babi kamuna chinshi, babi kamuna ma sedatives. Eno babi kanechu batila the neuro muscular blocking agents. Babi kamuna ma opioids. Na angula opioids elio babi kamuna cardiotoxic agents. Ngabasa nkanya. Panono panono babu lasako yumuntu. Bangu wangu information yala leko kubomba, kutwala kuma tontonka na kuisa. Panono balasa mlasa nyeti imbi panono bangu wangu umuntu. If you are pitilila. Ama drugs ya engi, nemi tishikalaisa, ngama vaccine, finbitesi ya kutuwafu, ya kutuipaya, the smart snipers. Nyomba target umfweni, nde itako mkrodi na alternate. Kanji target ni chinji, targeti vana. Imiti kula empanga satana alafu ate white haban. Pantu bible ya tuwewa, eva kalase sema, mupa shinga waisa. Target, children's umfweni. Abama children vesu. They shall be forced. Kuma sluta mwakaweko. Baku bapatikisha. Kuli baticha. Uku balasanga. Nili fita ishile fia korona kuntanju. Ngababi ike ispatara maskuru. Umuana kula kule nteishile. Paku ingila mklasi. Kuli katafi baticha. Nchwi. Balasa. Baingisha. Noku bafunda. Noku pepa. Na ba korona. Bala atendeka umaskuru yonse. Muku bapekanisha. Kutileisa kuntanji. Ama pepo. Ichipatala na maskuru fiala haba pamo panche nde imo pakuti batu ikate wina mwina wana mwifuse ndefe tafili na imwe kwa temu kuitema tu ya kumfwa kuna tuwa chanda ti yesu wabu ambele mma institutions yang ya tatu li skuru yoze teacher kabili wabu ambele nga nani nga preacher mapepo kabili wabu ambanga nani nga hila physician chipatala no mba satana ala fiyalu la kutatulanda tifatala sivi ama skuru teyari kabiri ama church teyari no mba satana ala fiyalu la muku wombela mpakuwe batafishe target ya kwe nga muasimu na fiyaya mbo kubombela po huwa manu akutuluke eshibe target na imo bado kutatua miso kila limo te kwesha ukumipele nye tisha kuipa ya bantu kufileisa ba teacher lekeni kufunde fishaba mchipingo umuntu te kuliko lwafu mine ba kashimikila muma churches ba shima pepo ka tufundi abantu fya kuba pusete kuba na fienda lama lesa tupale tule flumuka ichleisa kunta nshi Yesu the three smart snipers lesa pale konsekund twatila kutikila mwishneri ya kwa Yesu Kristu amen amen chino ichalo Chafika kumpela ama sesemo Yale fikilishiwa kwa shala panono Yesu alaisa kwisaona ula chino ichalo Tuipekanye fwebe na Kristu ukupakaswa Ngefyo chali, mushite shakale, bali fwile, pakusumina muli Yesu. Bali chulile, bali wochele, bali fwile, waputwile mikoshilelo basumine. Muli Yesu wakema ilwa kesa na ifwebele efyo chalaba fwe barakana ululemo ulwa chiswango tukachula Nelo tusumine muli Yesu Mone chiswango chile buluma Chile tinya ama kwa lesa Bantu inshita ya chiko ya pwa Chile fwaya bantu arengi Sakamana fue bana bakwe fue beminine pachishinka
Bantu Yesu ake minina kulwila abakwe abakasunga mafunde yakwe nobunte wakwa Yesu akabalwila nokubafunya muli chichalo cha machusho mushewe chibu salibu mbashuka wako mushelia kwa chiwa nangulia kwa Yesu ili elipusho uipushe iyo chili no mweo ushewe chibu salibu mashuka wako ushelia kwa chiwa nangulia kwa Yesu ili elipusho uipushe iyo chili no mweo ili elipusho uipushe iyo chili no mweo chabulanda ngokesa pia